kwale camera, ile camera, ile camera. Ifeze mapepe ni matibie, ile camera, ile camera. Ipizingezi celebrityie, ile camera. Ingezi celebrityie.
This life is a modern life. Siyadlani shayipapane tiye.
Tina, siyafana nabadli KFC mpintshi. Pushy life, usthini.
So thini mfethu kodwa impilo enzima. Kodwa mina ngiyakutshela nje yami. Ngiyange ngize ngiyimele le life impintshi yami. Faw faw, mina ngingusgodo. 10-10 my thousand.
Who's there to ban lawyer? Offside.
Wait. Khobisa umlomo.
For him.
Umlomo ukuthi uzochina.
Ushanelani?
Basically, yeah. Khobisa imbo. Foot.
But offside, I'm trying. When I'm doing a coop, I'm on a coop, I'm a coop, I'm a coop.
I can hold it.
Yeah.
I'm going to be able to do it. Ubuye sewugqukile, ugezile. Siyosebenza manje.
Siyosebenza.
Mathousa episode of I1. 10-10 Mathousa.
Thank you, Sgodo.
Thank you,
Sgodo.
Thank you.
Thank you.
Thank you. Go, man. Ubuye sewugqoke kahle.
Siyosebenza manje.
Skipe, yung gito.
Umsebenzi mawungekho eshiba kubanzima ukuthi uthumele imali ekhaya. So thina sizile mina ngulfawfawu lo uSgodo. Sinyo umlungu ukuthi simfunele abantu abazomsebenzela. Siyazwana ngithi bafethu. So sebakhona abanye abafo sebahambile bakule thaka engapha. Sebaqalile ukuthi bayosebenza nabangaphakathi ethrakini. So bashiya ama cellphones wabo la. Bashiya nemadlana. Uyazi ukuthi before na uthola into kumele ukuthi at least ushiye isincane. Ngoba nathi senzela nini ifeva ukuthi nithole imisebenzi. So endabeni yefone iphone angithi mayingaphakathi umluko makathi nisebenze uthola labantu sibayenza ama Facebook nithini kunje
ama Twitter
nama WhatsApp elento leyo imoshu umsebenzi kungakho sithi imali mayi lento le ama phone wenu makasale nathi bese nishiye nemadlana kuba sithi sinifunela umsebenzi bese ningaqala niyosebenza ngaphakathi ngabe ngiyakuyazwakala madoda
hayi kuyazwakala kuyazwakala
mina into engizoyicela kini ngizocela amagama ukuthi ngiwabhale laphansi.
Ya.
Ubani wena mhliso phambili?
Unxele.
Olandelayo?
Muzi.
Oh, suka madoda azohleka njengaye.
Bathola imisebenzi abantu benkosi bakhona ukondla ingane
makhaya. Ingane uqinisile. The next? Next?
Qijim.
Abantu bakaThixo bathola imisebenzi basebenze.
Yeah.
Yeah. Okay, iqhubeka nabo ke fawu. Into ebengizoyicela angifuni ukuthi ngimoshe isikhathi ngoba isikhathi asekho. Bengicela ukuthi nilethe ama cellphone nemadlana le eninayo masiqeda bese siyaphumani. Sikhona ukuthi sosebenzele umlungu, sikhona ukuthi nisebenze lo msebenzi esinifunela wona.
Amafoni.
Yeah.
Hawu.
Ngiyabonga
baba.
Yeah.
we go, there we go. That chai fin dope is giving shona party, my babies are touch the flow. Touch the flow, touch the flow, touch the flow. Aye, there we go, there we go. That chai fin dope is giving shona party, my babies are touch the flow. Touch the flow, touch the flow, touch the flow. This is giving your love, they can see.
Yes, God. Who will be that, you know, offside? God delicious!
It's weird.
I'm done over the phone for you, Piskit. Got a cover, Mr. 17.
What is cutting 17?
Yeah, 7 of soup, a bakery, bakey cake at Abbey Hill, bro. Nugget Street. I bought a cake at Shanton. That's how I'm saying, but if I won't come back home, soup bonk. It's about another one, plus a heap to take another biscuit.
Then I'll tell you to take a like.
That's me, try.
Why can't I test that night? Like?
Yeah, I'm so good. I'm going to have some phone over for it again. Maybe phone I could save for you. Again. It's off again. And in some point, I'm going to have a chive. Yeah, I'm very. She's beautiful. Una young kid. U sexy. Maga humble. I'm grand. I'm thinking I can absorb you at 7. Bagambias shaker. I think King Arkin Jepsuga gave some servants in a mean ukatel a raise like you.
Was it Javia Coyin Benja? That I knew Chela Scott. It even I knew Tate, you be sent I get straight in Ganam. You keep a try on now, your children Ganam Labam Nand. Seven the Sinkan, King I have.
Melon Catimor.
You are Scott tomorrow.
Money.
The 5 tiger, 1 round, Sibam Nand.
You. This or Puma what?
Liz or Puma. Pinching your channel, we are a pan, was a bush sugar, who saw Mortan and Episcus lago, Episcus lago, Lizog Vom, I'm gonna. Umdoro.
Yes, a son. Yeah, let's go. When
I have time.
Yeah,
Namus of Patel.
You're on the one's end, and you're made it for me. It's
bangy, that's bangy.
It's all poor, pinching.
Asgodo. Asgodo not to quatelele. Mna ngitshela ukuthi itswele liphumile.
Osh. Ndoda laphela mfethu ngivele ngayenza nje itsipa kayiwani. Avele kwathi two. Hayi masa vele agcwala iplastiki. Osh.
Ngiyakufana.
Ngisho kanjani uthi akufani sibandi. Uqala nje nalo my sister sibandi. Angitholanga lutho laphayana sekwathuthu emaphotweni. Ene kwesithu futhi izongitshena ukuthi into yami incane inkange ye chips.
Sgodo. Kale ngitshela ngoba uthi e clinic uyokhathisa lento yakho. Awukazi wangimamela wena.
Ma, eish. Usikize.
Uyabona? U offside. And this time ngiyomxosha mina.
Awumpheke siba eyasikhupha nale out. Mtshele manje sikhenyekile. Tjalo nje offside qhamuka chat.
Ah, masekend. Eh, Sgodo.
Ola ola.
Zwangala nangu masekend.
Masekend, masekend. Masekend u pretend, boy.
But is it better carrot, better lettuce, if the joke indila.
I got just now money fanda.
Ah, masekend. Dala sibuy stuff sakho ndoda. Wangasiphi mahali?
Yi mamani, usiyengena masekend uyazamela uboy.
Oh, okay, bolo vese ngizokwenza nje favor namhlanje. Ngikhanga esikolo.
Ngikhanga esikolo. Ya ubuye ke kusasa masekend. Ndoda amadoda. Kusasa wenze show yabuya.
Hola.
Emoreni ne?
Yeah. Ah, izo bolo. Correct.
Oy masekend.
So ke bafethu.
Oh, masekend.
Sinokhile ne.
Nganam lezi sizidla namhlanje kusasa Sunday course.
Yeah, right. Mara le ncane le lamakhala.
Wala manje ayindzola bafethu fere.
Eh, offside.
Offside.
Bekela igundwana
bafethu. Hayi, no offside yini wena?
Ngidlala ngabe ngibizwe.
Hayi, usikhambi yakanjalo
ndo. Manje senzani fanda?
Sgodo. Yo, sengiyazi ke khona ukubhekile. Ufunani ke offside?
Ngizocela ama veg nyana.
Eh, yabona foul. Angicela ukukhuluma naye every time iyaqeda mina ngikhathele
ngona nje ngizokuzenza lezela mina nami ngiyabiza leli ulifihlela la magunda nakho
danki
vaya ke
yabaya bese ngicela ngihamba ke ngihamba manje
uthetha ke
kanjani bakho manje
bana every time ihlala ithanda ukuqela le out nje offside yazi mfethu eish i Friday namhlanje faka yazi ngiphitsha ngicela ukuthi ngithenge indlela lelibotho bitch
Yabona
ke siyoqala ukuchoma lokho kwakhe yabona ngeke ngisakwenzela amafifi
uzobona
fine
ayazalo
mntu sifika manje wena yes mosha ubuni hamba udlali lokhu nje lana ha biscuit hi standa Oh, uthini baby uthi uyeza? Okay, uzongithola baby ngizokulinda baby ngikwenzeleni. Ngizokuthengela udlo kumnandi yonke into. Okay, babes. Okay, sthandwa. Eish. Avela dropheka nalento. Okay, I'll transfer i-airtime babes. Eish.
Sgodo,
sama thousand.
So buyile.
Wala wala.
Sheshi. Sheshi dai. Kanjike. Vele senze izinto zenzeke.
Yo. Nase bavuka kamnandi. Namagundana acabanga ukuthi ahlanganiphile. Badla amatamati wami namakhibishi. Maka ngeke balithole i-carrot lami. Ya. No, bheka la magundana angiphindile vye. Bheka itamati lami linjani. Ha. Nekhibishi lami angicedile. Ngizodlala mina manje. Ngizodlala. Ha. Awuthi ngilifuni. ngaze ngakuthola wena Satan. Sibekwe njalo. Fise ngokutholile wena nje. Yeah, wena fanele ishoko wena. Wena zwo esukwe.
I use my legs to run and jump.
Can't do an octa tax shoes.
Amy, when I was on trial,
I know that Papa Salaran.
I'm shy tonight. I'm in the sky.
Wait,
I'm going to go to the fridge.
Yo, hello, Nana.
Right.
Shabu, hello.
Wow, Babs, it is wow.
Alexander, you wanna know something? I'll just show you the small heavens on the sun.
Oh yeah. Oh, it is here. It's coming. I feel it.
Baby, what? Thank you, Peps.
Wow, Peps. Thank you, Peps. Thank you, Peps. I'm done.
We haven't even started.
I'm quite deal. Oh, yeah. Thank you. Sgodo. That's a good thing. Second season, Lupeps.
Biscuit.
Njalo mangikufonela, mhla ngitshela ukuthi ubhizi uyasebenza ebusuku. Emini ukhathele. Yabona le ngqondo zakho. Wena sewuyathengisa biscuit. Uyathengisa wena.
Fau.
Sgodo, asiqoshe le nto manje.
Go out.
Sgodo. Yini lento ezenzayo mngana nami ukuthembeka ngaka mntoda.
Akufani ndoda sengitedelile kodwa bengingakafaki.
Esikodo, asambe ukhiphe lento yakho ngijakithi ndoda asambe ndoda.
Thatha lezi nto zakho. Sorry. Hayi ntwana ufunani offside nawe. Sorry boy.
Makungawaki into encane.
Ngimani wase ngizokuhlikihla isiphoqo.
Zimtsawo. Esgodo. Ah, Sgodo, ngiyakuzwa ubelieve njayami. Esgodo,
khamba njayami.
Guess what bafowethu? Mina namhlanje ngihlangane no star the celebrate.
Hayi namanga.
Bafowethu, uthathe ithombe naye ne. Ngamgana amabhela swami. Bega. Nasi ithombe zakhe. Bayiqeda ngamgana amabhela swami bafowethu.
Fowl boy, ifithu lo muntu uphetha manaba, simtshele ngepati lakho.
Asimfonele manje Sgodo.
Ya, mara nginamali mina manje. And ingqondo radio leza nayo offside. Kodwa mina new fowl. Sizozokhemethi ithi andruyazi boy. Sokuthinta.
Wo bafethu kunukana la.
Uyaphaka. Ubanga nje sokuphakela. Uyaphaka.
Bekeni kunuka.
Uyaphapha.
Uyaspeeda. No, amathumba afike noma second. Afike noma second amnandi.
Uyamse fresh loza nje amnandi kanjani. Uyamthemba uma second wena.
Yeah, bona mathumbu fawu. Mayincanga ukuthi iyadisha manje uyophaka. Ngeke amadoda ayivuthwa.
Hayi, Sgodo. Mina ngiyaphaka, ngiyadisha, ngiyaphela. Ah, ndoda wenza ndoda ithen yakho.
Ah, sibona ngophaka.
Hayi, Sgodo.
Ayibona ke izinto zenzayo, ayibona izinto azenzayo. Yambona ufafa yakwenza hamba khona. Okay, fine. Ngeke ngise ngiphakele.
Angiwafuni.
Ngeke ngiphakele. Ufanele. Hayi, ngiphakele.
Hide and pinch.
17. 23. 26. 34. Yes! 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 I'm rich! Yes!
Scott. Oh God.
Yes! I'm rich! I'm the millionaire! Rich! Powerball, Baba! Rich!
Escoto! Hard and pinch arm, man! Hard, Escoto!
I'm rich!
Eish! Ah, eish! Ah, futhi!
Scott, don't pinch. Tell you hang on now in jail. Pinch a hiding and pinch you need this all on pinch. Pinch a little tune called it.
Fit to uncle would at least fit to uncle it.
I'm not worried, Jayam. Included.
Oh,
included. Secret.
In fact, was him. Imagine you plan good to invest a ganja in Maliako.
Yeah, all right. Then come on, you would see in 10 p.m. Let it die and poop on your bona nadilla. You do it, not. And then when Uzosa and you move, who acts in Jenny financial advisor?
Sure,
and we reach.
Well, I'm a chance, Ola. I'm a chance.
Who say, Kimantibuya, Gwen, a Jehovah's Acre, jumping jaw, let it in town, Gawen.
I got a lawyer, Scottie Park. Scottie, I'm your reminder, Baba.
Offside, Shash, Kudu.
We pay the date.
28 February, then?
Sasa, I pay the day, I got Sgodo.
Oh, yes! Such a good reminder!
Yeah.
Thank you!
Yeah.
Offside, but, for reminding me.
Yeah.
Offside.
Plus, Sasa, he saw it today, we were fit.
Ah, I was telling him to see us. He obviously learned to last tell you, Namus.
Yeah, I was going to run with you family to start the celebrity.
Okay.
Yeah, as was performing, Dana.
Oh, no.
Yeah. Yeah. You must come and perform for us.
Oh, you want to perform in Latina?
Yes. I won the jackpot. I have everything. I'm rich.
Esther, I called. Now he called, Baba. He called.
Okay, they called. Yo, what's up, man?
How you called, boss?
Who's this? Flip. Shit, man. Hey, yo, talk to me.
Start us a little bit. Yeah, ufaufa wakuluma. Usakhumbula yimi lafanele uthathe isithombe naye.
Yo man, I meet 1,000 people and I take pictures with them.
Eh, angithi ngikunikile ama number wami.
Nah man, you know what? I'm in the stool, I'm busy.
Okay. Ah, Scott.
And then what's wrong with him?
Uthi akasangikhumbuli.
Simsendele i-message. Ungitshela ukuthi somnika yonke imali yakhe. Ngibambe iloto mina, ngibambe i-powerboard nayo yonke.
Sgodo, ufuna zophefumela thina la?
Ya.
Yo man, hold my phone. Skill.
Hola machimbo, sana Ukraine bafethu singazwakala.
Yeah, I won jackpot. I'm rich. Offside. I'm rich offside. Hayi kozomtshela.
Yes, Scott, ulakhi Scotto. Yes.
Scott, not for nothing.
Scotto. Ngisendele mpinji. Uzabe yala ngi 29 February. Ndiye party yakho. Scott.
And then Tuesday ngizobe ngiyoxema imali yami. Yonke into izobe khona. Ekuthi izinto zambambe.
Scott. Ungathengi chicken, ngizoza nechicken, ngizoyenza iplan, ngizoyithola ichicken.
Is it?
Yeah, ngizoyithola.
It's gonna be my present.
Yeah,
but it's okay.
Wow, hamba ke. Wow.
Siyabonga.
Amela shaya enye igawu yabo.
Washayise.
Hey, posa.
Yo, no posa. Face.
It's a
bonza. I'm now.
Yeah, man.
Are you fresh?
Give me my phone, man.
It's a yizo.
I want some.
Fresh.
I'm fit. I'm a 7-0.
Yes, 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 y
it's performance, okay? But more money, more materials. Yeah. Okay, yeah.
This boy with some number of material, you know.
Hey, can find a way out, you know. Sure. Hey, yo. Yeah, I got the SMS. So, what's in fit?
Scott, they started to celebrate. What is some battle of Malin?
Njalo ukuthi imali azosichacha yona ngeke iziwenze umehluko. Akayilethe akeza azosiperformela. Any amount in charge is fine.
Eh puti, wena mawubhekile ungafuna ukusichacha malini?
For 15 minutes mfethu ngicharge 5k.
Yo,
espano
la minutes. Uthi 5000 15 minutes. Yo,
njalo ukuthi eze sizomnikeza le 5000 kodwa uzoperforma 10 seconds on stage.
Tell us in a plate. Bheka puti, akuna stress, ungane wazwakala puti, so gaya i-5000 akho cash.
Hayi, one time. Yeah man, ngangisokolisi ke amadoda.
Ngiyabonga puti ne. Sharp puti.
Ah sure, ya ningangisokolisi ke ne. One time.
Yes!
Yes! Yeah! Papa, you are my man, man! Picture!
At least if it's
a cake. Yeah,
man.
Yeah, yeah.
Roll my tables, dog.
Sure.
I see them. Man.
Zinganisa. Ay, man, what do I ask for?
Ay, but my show nisa, so born.
Sanibona nangena nahlahlamehle nje yini ntshakobani
bamashonisa bengicela ukuthi nje ukuthi ngithole indawo yokuhlala khona ngizokuzela nengxoxo
wazi kahle mase ufikile endlini kufanele uyihlalise phansi ngoba ngikho into ohlile
yebo bamashonisa
ngifunani
bamashonisa mani bengicela ukuthi ungisize nge 10000 rand ngizoyibuyisa imali yakho senekonyana
Sgodo wena nemali ngango 10000 rand
Yebo,
uSgodo ne 10000 rand.
Babamashonisa ngibambe iPowerball, ngizoyibuyisa imali yakho uSgodo inginile iPowerball.
Jesus Christ. Kahle kahle wena ubudumi bakho bethi mhlawumbe buzoncipha. Akunciphi kunoma kunciphe, uyakhula. Ungabonela kanjani imali engawo 10 Sgodo ube uwini lotho?
Na lithikithi naku ufakazi ngibambile ngempela
uSgodo.
Ngibambe ngempela babamashonisa naku 6 numbers. Ngirichi babamashonisa. Ngirichi ngiphumelele. Ngiphumelele babamashonisa ngatshela nofawu.
Okay, uyazi ngizowenza njani Sgodo? Ngizowenzela izinto right. Wena ngiyakunikeza le 10000 ibuya isine 5000 ngaphezulu, which means 15000. But usayilindile imali yakho leli thikithi izohlala ngakumina. Bese imali ihlala ngakwena.
No. Ufawu, awukhulume ndoda.
Eh, bamashonisa hayi kabi baba. Thina imali yakho sizoyibuyisa.
Ngizola mashonisa. Angikwazi ukukwazi. Hlala phansi. Ngikhulume nabantu esizokwenza nabo i-business. Angadingi ama-supporters wena mdu i-business. Ithikithi izohlala kumina, wena uzo mase siya ko-claim imali uzokusuhamba nami.
Ngizokunikeza no 15000 times 2. 30000 uSgodo mina.
Ngizokunika imali yakho emva kwaloko imali yami ibuye.
Yeah, uzothola i 30000.
Yeah,
umthetho too much. Umthetho ni too much umthetho.
Yeah, angabuyi imali yami kanti.
Uzosasizwa. Uzosasizwa.
Ubona Sgodo. Nansi mina. Nansi imali Sgodo. Ike yangabuya imali yami mfana wami. Uzobona ipipi lenkukhu. Uzobona imfene ishaya isipansi esinzima kabi langaphandle. Inqungu. Izokulandela iyozigqokela izimpahla zakho.
Oh, offside.
Randini, bafethu, good evening Lindile la. 2 hours niphuma kuphi?
Ah, akusinto ongasibuza yona le. Futhi isandile. Ethaphe nifunani la? Ah, yazi ngicabanga ngintshama ukuthi fa uhambe yokwenza ama pamphlets nama flyers le.
Ungamoshi imali.
Two hours.
Manje wawu nikufa u 50. Mele ukhiphe 20 ungamushi imali.
Yeah, man, I'm rich. I can't wait to see myself driving a nice BMW.
BMW?
Yeah. Ay, hey, go to the offside. Ay, hlanu qela, oma carrot, oma ini, mu nizam. Uphaphathi ngiphaphathi.
Awu, ngiyabonga.
Yeah. Sujivukile le. Ujabule.
Ngiyabonga.
Yeah, yazi ukuthi ngicabanga ngani manje. Ngicabanga ukuthi manje mele ukuthi ngibe yi-1. Ane?
Yeah.
Phela ngiwinile.
Oh.
Mele ukuthi ngithole isikhathi.
Ngizicabange.
Ngizicabange.
Yeah.
Ngiyi-1.
Yeah, sharp sharp.
Thank you, thank you, offside. I'm rich, boy.
Hi, Mascotto, Scotto!
Don't tell me, Sando, I can't come back. Hardy, hardy, wow. I can't wait to see myself driving a nice BMW, boy.
Nah, let's talk a lot.
I'm rich, boy. Uhambe eba wenze kahle ke la maflyer. Nice. Yazi ngicabanga ukuthi sohamba sonke yabona sivele sisheshe kusese manje. Sivele sisheshe siyoplug.
Manje uvawu offside.
Offside uhambile sondlula simthathe lapha kwakhe. Yena uzofaka ama poster. Akabalulekile kakhulu kulabantu esoba invite.
Okay, isigoda sami.
Millionaire. Millionaire.
Okay.
situation. Something.
Zaria, Maria, please help me.
Oh, okay. I think. Oh, boss. Can I take this for me, the picture, to show Peter the police?
You have a picture.
So, this one.
Yeah, it's fine. Let's go. Let's go.
Asikho ke lapho ngokwenqondo. Ngicela ukuthi ungakhona usiza ukuthi uthathe le nkukhu le uyithathe uyosibulalela yona lapha ekitchen.
Kahle kahle ma second besicela ukuthi usibulalele le nkukhu thina lento lesiyayisaba iyasiluma.
Sami nkukhu profesi.
Bethu tale siyaluma le ngeke ngiriski impilo yami ngalento iyaluma
lo ma second.
Hayibo.
Okay okay tisenze nje.
Bethu sihle. Ayanisi tamatisi okhiphi la.
Okay ngiyazithenga lezi zinto futhi zosiza nasepartini. Hey, masekend. Yeah, ngiyazithenga mi na imali kodwa nje kumele uthathe lenkukhu uyisele ekitchen. Masekend. Thatha lenkukhu le uyayibulala. Thatha lenkukhu uyibulala. Thatha uyise ekitchen uyibulala.
Hey, ngisiza.
Yeah, ubuye futhi epartini after nje i 3 hours.
Epartini separtini.
Yeah,
separtini.
Ungayibambi phela kabuhlungu.
Hey, Scott a lot. Hey, Pinkuku.
Ah, Ida. Ufuna ibulawe isifo sashukela. Yabona nje ngani wami ngithathe ushukela ngokuhlanganisa namanzi. Ndenge sengifaka la maphansi ukuthi ngabulawe isifo sashukela. Ngi-avoida ukuthi yabona fawu le ndaba yokuthi isibulala inkukhu kabuhlungu in a brutal way. Sometimes it doesn't work. We have to use your mind.
Yeah, avoid ukuthi indaba yokubulala inkukhu ngendlela ebrutal. So uyayinquma wena ungathanda ukunquma.
funi ke kahlungu so sizodla uzopheka ke umshishi offside ochichi uzopheka ya
how far ubichi yabi
hey ngizayizakala
manje yanukise kahle la yabo yeah yazi ngicabanga ukuthi boy ngingalungisa le light leli yabo
oh
yeah ngingalungisa le light leli zobona ukuthi ulibeka
wazi mbithi ngicabanga
yeah
ngilibeke la i light engayi lithi ba ngithola
yeah that's wonderful that is cool
aba ibeka yi
yeah yazinto ezomambela kahle ke manje phela sengimdala mina izinto ezothi khamba nje ke endlini e right for me
ah Scott mpeshi usho wena uyiwani
no ungakwadi fawfawu manje bengasho wena uyiwani singisho ukuthi thina sisonke we are together yeah
lo mpeshi
we are together boy
sure Scott bathi ushaye 69 mpeshi fast
Hayi uhamba ubuya ungakhekhelezi ndoda. Ethanda ukhekheleza. I'm rich. I'm the millionaire.
Today is today.
Senza. Senza. Senza.
Chivarvo wena uthi chivo. Okay. Chivarvo.
Chivo.
Chivarvo.
Chivo.
Chivarvo.
Right now, as Nazi, you're rich!
Oh, I'm going to go to the house. Wonke umuntu othe to you makahambe futhi go
hayi
kuru
Mm-hmm.
I'm rich! I'm the millionaire!
Yeah, we millionaire because we said that here. We're rich.
Yeah,
I could not understand.
Otherwise, you're
going to get no, okay. Some pitches. Some pitches.
Irlandi. Million. I'm rich, man, Mustand. I am a daughter. My giants. Fire. Boy, funny maniac. Offie! Boy, Offie! Offie! Wake up, boy! Wake up, boy! Vroom, vroom, vroom. Shy stiff, shy stiff. Nam Sanchez, son, and the man who must stand the veranda. Funny man, red. Where is the shy con? Greaser. I'm telling you, I'm going to say
something.
Yes, it's a fine chance, Steve. Okay, my daughter, I'm going to say something. I'm rich. Today, my millions are going to account. Today, I'm rich. Rich, Mina. Rich. I'm rich, Mina! Today! Shine Steve, boy, is over right! Smile, man, you choke on that! It's Baba, it's a mini soccer, man, no case! And then, no case!
Scatban!
Who's so savage now, boy?
I mean, that's if I would buy, I wouldn't smash a segment against in Shan. La my number, but I put me next week in as a pepe. I want to mention it. Sorry, boy. You know, I was in Zoitin Lendo. I was why the pepper being a check date. In Zoitin Lendo, the one you got 10 rand 50.
And you know, what name is called on fit? What name? What am I million when I?
Hey, well, make my number just a date.
Yes, got some jelly and machinist.
I'm not sure.
Okay, gang, ngizomtshela mina bafethu.
Uzokhuluma?
Yeah, ngizokhuluma.
Okay, ngizobona asivayeni. Asivayeni. Asambeni sameleni.
Akusiza ukukhala futhi asami.
Okay.
Mina ngizwa Sgodo ukuthi nthini. Sgodo, ufuna imali yami. Khuluma nami. Imali yami Sgodo.
Okay, poor time, but my show is. Sends a mistake.
But my show is. Scott! Oh, I'm figuring a little busy. Man, you figure a little fully. It's all business, but my show is a little bit of 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 a
wena angazi ngilale noma wakho usingane yami and ngijwayela la angikwazi hamba manje mamela angikwazi ngisho ukwazi
ngiyakuthanda kumnandi
sinyana athi ngidlala
uxolo baba umashonisa
uxolo baba umashonisa ngilalanga nomama benu ningambizi ngobaba Sgodo ngicela imali yami
sizolenza iplan ukuthi silethe imali yakho yonke iphelele
uyabona kule Friday le siya kuyo manje ngizokunika yonke imali yakho baba umashonisa yilona le viki maniphela nje imali yakho ikuwe ngizophanda baba umashonisa
uyazi ukuthi yabona manje nangicasula yabona manje Ningicasula kwangempela manje. Lezi zinto engiqhubile ngisho ukuthi ngiyithenga ngemali yami. And manje nangicasula, ngiqala ukungicasula kwangempela manje and ngiyacasula. Ngifuna ukuthi lezi zinto lezi niyikhumule nizoyishiya la. Lezi zinto lezi.
Eh?
Ngiyabuya.
Sawona ma.
Dala ngifeli la. Sawona
sikhulu. Mama.
Dala ngifeli la ngifuna imali yami.
Sawona ma.
Then wena?
Unjani uyaphila?
Hayi ngini. Wena then wena.
Mamela ma. Lezi ezakho lezi.
Aha.
Dokwenza lezi ezakho.
Ezamzani?
Mamela ke ma. Laba fana laba bayebeza kumina. Mina ngumashonisa odumile la. Odumile owaziwa yonke indawo. Laba fana laba baboleka imali kumina. Engawo 15,000.
Yeah.
Manje ngithi ngiyayifuna imali yami yazi bathini bathi bane 10 rand 50 cent. Manje ke ngiyethela ngizothatha zonke lezi zinto lezi ukuthi kube yesa. Ngicela ukuthi ngizolanda zonke izinto zami ekhona la endlini.
Ubeke uchaze ngisabela shamisa.
Chaza, chaza.
Uyabona lezi.
Yes, yes.
Ine 2 months.
Yes.
Hayi 2 weeks. 2 months.
Bengayikhokhi imali yami.
Imali yami ye rent.
Oh, ngicela nje uma stand.
Uma stand mina.
Masikade amashonisa. Usgodo ufendile.
Usgodo ngiyamazi ukuthi unje. Ngikita sele udoti lo uzofuka.
Sgodo, sgodo vuka, sgodo. Sgodo.
Ngizakuthiva ngeke. Uyabona? Uyabona?
Ulalelani la. Kamalani, u-detective eneke.
I'm detective 100.
Abantu bomthetho yebo yibo laba bathathe uPinki
uthathile yibo laba bathathe uPinki uPinki bafana bam
mina ngihlali laba
kanti ngibhadala imali niyajoja futhi ngijoja nengathi abantu uPinki
Chaza, tapisa.